sevgisim yok, kukufugako Yesu. Bimwe bimwe bingora gusobanura ingene wahebye inama mirongo icenda n'icenda kubwimwe. Iyi mwe yari jewe nakubabaje, uranyihanganira n'ubi bwanje. Imbabazi wangiriye zirasiga, urukundo wanyeretse rurasiga. Amajambo mbanye make yo kubivuga.
Se vyinshi byo kukuvuga ko
Yesu.
Bimwe bimwe bigora gusobanura, ngene wahebye inama mirongo icyenda n'icyenda kubwimwe. Iyi mwe yari jewe nawe
Imbabazi wangiriye zirasiga.
tumaze kurengera ndashobora kubona ibiganza byacu hejuru twese mu cyubahiro cy'umukunzi wacu watubabariye kenshi na n'uyu munsi
Kirundi, nitwaronka amajambo y'icyongereza, nitwaronka amajambo y'igiswahili, nitwaronka amashi angana n'icyo wakoze, nitwaronka indirimbo twaririmba, just munyemerere tumukomera amashi menshi. May God bless you. Thank you so much.